ushobora kuba utaruzi yuko kunyonga ari byo bintu bitanga ibyishimo ku mugabo. Ushobora kuba utaruzi yuko kunyongera umugabo ari kimwe mu bintu vyubaka urugo. Ndabwira abagore, abakenyezi mudukurikira kuri channel ya Daniel Mugisha, call me Danch. Ushobora kumpamagara Danch nta kibazo, na kazina kanje ku Star. Reka nshimire abakunzi mudukurikira kuri channel. Mwe mwahisemo gukora subscribe ari mwe mwakoze sabone, mwe mukora partage izi nkuru na mwe muduha commentaire kugira ngo tuganire, na mwe mwandika ama WhatsApp yanyu aho muri commentaire kugira ngo tubaterere cyangwa tubahe inyishu ibaze mwabajije. Mwe turabashimiye cyane gose. Inimero yacu ni mubona aho muri screen mu mpera z'ikiganiro, muraza kuyibona. Ushobora guhamagara kuri WhatsApp hanyuma tukaganira. Yes, tukabagira inama ku bibazo bimwe bimwe mu nyigisho twanonosoye zingo n'imiryango izi dusanzwe tubagezaho. Kunyonga ni kimwe mu bintu byubaka urugo. Abagore benshi akenshi kuba ingo zabo biriko birabananira muri minsi, murazi ko ubu turi mu bihe novuga ngo ni bihe ikoranabuhanga canke ubuhinga ngurukana bumenyi bwateye kure ku buryo akenshi abantu nka bose, baba abagabo baba abagore, usanga bafise amatelefone ama Android bakababona ibintu biba ku ma réseaux sociaux, abaraba ama filme ya sex izi pornography, bakaraba ibintu byo inkundo ukuntu biba. Ugasanga rero umuntu wese yubatse yifuje ivyo bintu biko akunze kubona mu mafilme ya aho birangira kenshi iyo bitakozwe neza bibaye bibi, ugasanga ningo zirasambutse. Uyu munsi rero tuje kuganira ku kintu bita kunyonga. Kunyonga ni gute? Kunyonga ni bijya bintu umugore akorera umugabo. Abeshi bavuze kunyonga bamvira nje kwinyugutura gusa byo kuzunguza igisusu cyane kuduza iki she kunyonga ikinga. Oya, no, kunyonga birimo imice myinshi. Kunyonga birimo kales. Kales ikugwa mu gihe muri kumurakora murangura imibonano mpuza gitsina. Kunyonga birimo kumukorakora, birimo kuniha, kunihira, birimo kuduza ijwi usa nk'uvuza induru kugira ngo umugabo aryohegwe. Kunyonga rero ni ikintu gikomeye cyane cyubatse ingo nyinshi, ni ikintu gikwiye mbere no gufatanya ingo. Nawe utabikora uvyiga ubikore, kuko ni kimwe mu byubaka urugo. Ndakeka neza ko ata muntu muri twebwe mu Barundi yubatse adashaka urugo rwa paradizo rusha urugo rwa ijuru rito. Nkuko Bible ibivuga, Bibiliya ivuga ko urugo ari ijuru rito. Rero nimba twese tugomba ko urugo rwacu ruba ijuru rito, nuko tubigira mu ruhara. Uruhara uruhe rero ubaka neza. Kunyonga rero ngo atibikorwa gute? Iyo umugabo ariko arangura amabanga yabobatse we mukenyezi mugitangura igikorwa, kunyonga niho kunyonga bitangura. Ariko anatanda yuko igikorwa nyezina cyo kurangura amabanga gitangura, mama wanje gukora kalesi. Kalesi rero iyo nta kunyonga kubamwo, ariko ni gutegurana kugira ngo wewe mukenyezi nawe mugabo muze gukora igikorwa mwese mwacyumvisemo, mwese muze gukora igikorwa mwese muhuza mubishaka mwese. Hari gukoresha kalese y'ururimi, gukoresha kalese gukorakorana n'intoke, hari gukoresha kalese no kurabana. Baruze ko ari kalese kurabana mu maso gusa, kujya kuntu umugore arirembura amaso, kujya kuntu umugore yihwenye kukamenga yakubiswe kandi atacu yabaye, kujya kuntu umugore ahindura ijwi, birya n'ibintu byose ni kalese. Ikarese umugabo bigatuma umugabo ahindura ibyiyumviro akumva arashize. ibi rero birangiye hakaba gukorakorana mu mugongo ku bwanwa ku mugore akora ku mugabo umugore akora ku mugore wiwe ku mabere mu maso akamanuka gahoro gahoro akora utuntu tw'utugeste two gushokisha umugore umugore nawe ariko ariko hariya mvuga bw'ibyuma ariko arakorakora aganiriza umugabo ugasanga umugabo nawe ubushake bushebu duga gucyo ugasanga ibintu biraryoshe mushimugera muri cya Yehova nyezina nshatse kuvuga cyo kurangura amabanga nuko bikogwa ushaka gukoresha ururimi rero mu gukora kalese neza mu mategeko uko bikogwa twarababwiye ariko tuzongera tunabasubirire mu kuntu kalese bayikora y'ururimi apana bamwe babyiringira ikirimi mugabo kamenga yoturika twarabwiye ukuntu bakora kalese nziza y'ururimi mu by'ukuri kuburyo nawe uri kurayikora wumva ko ari agasukari uri kurasoma tuzabigaruka ko kunyonga rero uko bikogwa nguko wowe mugore uryamye ugaramye ushobora kunyongera umugabo wawe ukamuduza ukamugeza hejuru ukagaruka hamwe hasi waruri n'icyo gihe bimeze neza icyo gihe byaryoshe rero ukunyonga kwiza ni ukunyonga ubutitsa utangiye kunyongera umugabo ntureka niyo uretse kugira ngo amire amate haheze akanyongera ugasubira kunyonga kwiza ni kujya kuduza ikibuno canke igisusu utingisha umugabo ariko arabikora utingisha umuduza buhoro buhoro utingisha apana kumusunura bukwi na bukwe no buke apana kuguma hamwe uko akora akazi nawe ari ukamuwa bukebuke unyonga uduga umwiyegereza umugabo nawe ko akora akazi buhoro buhoro aho rero uri kuranyonga iyo urushe kunyonga ikibuno igisusu uduza hejuru ucuhindura ukamuhereza ururimi mukaja muri kalese kalese nako ni kumunyongera umukwega umwigerera ko umusomana umukorakora ku mubiri kuyumva ko amatara amashanyarazi amufata akumva za bintu uri kuramukorera ni ibintu bidasanzwe akumva akabyiyumva akumva mbere arashize ya iki ni kindi kintu muri bya bintu byo kunyonga ushobora gukorera umugabo haruhande yo kukama unyonga igisusu unyonga ikibuno arabivuge gutyo uduza hejuru ukamuhereza keya mu buryo bwose hamwe umugabo yibagira na hantari iyo ukoze neza rero umugabo akenshi no kurangiza sharangiza n'ingoga bikaguha kuruhuka wewe nuko umugabo na waryoherwa ku bagabo rero mukunze guca mu veresa hakiri kare twarabahaye imiti twababwiye n'ibyo mukora kugira ngo iyo kuya mbere imare umwanya munini ushobora gufata rekide za mbere ukazisesa hasi kugira ngo umugore acaguma mu gikorwa nyezina ciwe cyo kugira ngo wongere uruhu ubushake kumbure mwongere umukore umugerere ku ugire umugore wawe ku byishimo vya nyuma yes hamwe n'ibyo rero iyo wabikoze neza urugoroba paradizo kunyonga nuko bikogwa abagabo benshi rero barakunda kunyonga no kunyongegwa cyane cyane kubera ko ni kimwe mu bintu bituma bishimira urugo bimwe babona kuri internet bakabibona mu ngo zabo ugasanga urugo rwabaye neza rero iyo utabikoreye umugabo nka bamwe bigira ngo n'abaporoto abaproso abapandegoti n'abamanuel sinzi n'abadivantiste ngo ntabyo nakora n'icyaha iyo utabikoreye umugabo my friend abisanga iyo biri niko bimeze abisanga iyo biri bakamunyongera bakamuha neza bakamukaresa hanyuma uwe wakasha kwibagira rasu yahora guha akazera icamo kabiri wakaguha nkiya nyisha kayijana hanze cyangwa kwima burundu akagenda hanze cyangwa guheba kirongorero yundi ndizo se ningaruka mbi zo kuta kudahakeya canke kunyongera umugabo. Yes, reka tubashimire rero mu nyigisho yo kunyonga. Kunyonga ni iki? Toho turabigisha ku bagore cyane cyane. Reka dushimire mwe twabanye mu kiganiro. Ndakunda gukengurukira cyane abantu muri ku mugabane wa Aziya, Uburayi, Amerika, mwe mudukurikira vraiment kandi mwakoze subscribe, mwarakoze cyane kutwizera. Reka nshishikarize n'abandi baba dukurikiye umunsi ko mutogenda mudakoze kuri notification, urakora sabone hanyuma canke subscribe hanyuma caza hejuru akantu agakengeri nakura gakora ko rimwe ucubona utundi akandi gakengeri ko haruguru gakikijwe n'utuntu ugakoreko kugira ngo wemeze neza ko notification izohoriza muri email buri munsi uko dushize ku inkuru urunkuru abantu ba mbere n'ubikino gukora partage kugira ngo nabandi bantu baronkeze inkuru. Murakoze cyane. Mwari kumwe na Daniel Mugisha, call me Danch, umwe ushobora guhamagara Danch ku kazina k'ubu star. Kunyigisho tubashikiriza labi WhatsApp ngaho hanyuma utwandikire muri commentaire cyangwa WhatsApp uduhereze ikibazo ufise amato gufashe. Murakoze cyane.